Bivyerekana cyo bujye bwo kwiyunguruza gibonekeza mu gisagara cya Bujumbura umwimbo urashobora gusubira inyuma ku banyeshure kusanga umwanya munini wabamara mu ibarabara
bivugwa na Jean Samandari arongo ishyirahamwe bafashe bige hamwe na David Ninganza wo mwishyirahamwe Sojepaye gitaye neza y'ugwaruka
umunyeshuri yahorava nk'umuruziba yiga nko kuri lycée de Lac akana karorero uno munsi abaye obligé kuva mu ruziba n'amaguru acategeza kuvayo nka saa 10, saa 11 kugira arabe yuko yoshika ataracererwa ayo masaha rero yari gukoresha mu kuraba yuko yogira revision ivyigwa vyiwe aciye akoresha mu kuja ku ishuri ndetse no mu gutaha ugasanga nyina atashe n'amaguru ashitse atevye arushe wa mwanya rero wo gusubiramo ivyigwa vyiwe ntawo abakironse
byaragize ingaruka mbi cyane ku mwimbo w'abana abenshi baracegwa n'abandi bagasiba ugasanga amabisi asanzwe abatwara yasibye ku munota wa nyuma ibyo rero byaratuma abana bakora basa n'abahungabanye bamwe bakaruha batari babimenyereye
abo bakurikiranira hafi ineza y'ugwaruka baragira icyo basaba leta ndetse n'abanyeshuri kugira ubumenyi ntibusubire inyuma
nk'icyo twosaba leta murazi yuko leta ifise imiduga hari imiduga ya leta inguruza abantu otrako turacoboneka na gikeya baciye bashira ubwa mbere bagaha nk'iyo miduga kugira ngo ishobore gufasha abanyeshuri muri ibi bihe by'ibibazo cya kabiri amabisi nayo nyene akaba mu miduga ishobora kuronka igitoro kugira ngo ashobore gufasha ugugwaruka ruriko rurakora nk'ibibazo abanyeshuri rero nabo nyene ntituwoca kubahandura yuko batoca bijajara ngo nuko turi mu bihe bitoroshe byo kwiyunguruza ariko umuntu wese aragerageza gufata umwanya akaraba umwanya muto yaronse ashitse muhira akawukoresha mu gusubiramo ivyigwa mu gusubiramo mu gutegura neza ikibazo
rimwe na rimwe abanyeshuri bahara boroherezwa ku mirongo ariko muri kino gihe ibyo kwiyunguruza bitoroshye no ku bandi bose n'abanyeshuri bica bigorana kuko usanga amabisi yunguruza abantu ari make.